E bile letsatsi la menyako e le lethabo jwalo ka ha baahi ba motseng wa Soweto ba ne ba kgobokane holong ya Setjhaba ya Uncle Tom's Community Hall e motsaneng wa Orlando West hoseng ha kajeno ho ya ananela Baitseki ba Setjhaba e leng Dipuo le Karolo Dyantyi ka karolo eo ba e bapetseng kahong le tshehetsong ya baahi. Bobedi bona bo ile ba lebohuwa ka dimpho jwalo ka kgothaletso ya ho tswela pele ka tshebetso ya bona e tswileng matsoho.
Ngokwenene uthando belusemoyeni kwiholo yasekuhlaleni i-Uncle Tom's kwindawo yase-Orlando West. Ibiyingoma, umdaniso kuyimincili ngethuba kuhlangene ndawonye abahlali baseSoweto. Iinkonde kunye neenkondekazi. Ukubhiyozela amanina amabini uDipuo kunye noCarol Dyantyi abadlala indima enkulu. Ukukhathalela abo badinga uncedo. Kunye nokulwa ukuhlukunyezwa. Ngeli langa labathandanayo injongo yalo msitho ibikukunika lamanina iintyatyambo zawo esaphila.
Lana sine event yaka mam Dipuome no mam Karolo Dyantyi. It's a surprise for bona. Umam Dipuo ngizokhuluma futhi nangaye kakhulu. Umam Dipuo umama osebenzele i-community yethu kakhulu. Umphakathi usebenzele nje kakhulu so sithe siba onaranye lokuzana it's a Thanksgiving yabo namhlanje ngi-14 Uncle Tom's Hall sithi sibabonge basaphila singababonyi bangasekho emhlabeni kanye naye umam Karolo. Umam Karolo umuntu osebenza ngama offend from eKageni so sithe sibabonge.
Lama tshantliziyo wotshintsho ekuhlaleni azive enexabiso ukuba afumane ukuwongwa ngegalelo lawo. Esithi elinyathelo sisikhumbuzo sokubaluleka komsebenzi abawenzayo. Futhi ebulela ukubhiyozelwa kwawo kwiinginqi abazisebenzelayo.
Ndithabile kuri bugoko le bontatemolo ke tlo ba bontsha ka tseno re ka ba rata. Ke ba rata le community yaka ke e bontshe today. Go nnile le di-challenge tse ngata. Gore event e be teng ene ba re ke surprise mara ka qena ke tsiba ke thusa batho ba batlang di donation gore mosebetsi o tswele pele so ke thaba bjang ga ke ba bona batletse bile ba bina go le monate.
I am very grateful that they found it favorable that they honor me so and just to see the grannies, you know, ba bonke, you know, and just having fun as grannies. Yeah, it is actually very emotional, but grateful that after all these years of service.
Elilanga libonakalise ukubaluleka komoya wokupha nokubambana. Njengoko inxalenye yalo ibikukufumana izipho njengophawu lokubonisa uthando. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo mduka eOrlando West.